sabone nkosazana namhlobo.
Yebo sawana futhi.
Kunjani kodwa?
Hayi kunjani wena?
Hayi nami ngiyaphila mntakwethu. Kuba ligama lakho.
Mina nguSimangele.
Oh. Oh uwe lo Jola noThemba no.
Yayimi.
Awukuzana nezimbuzo wena. Awuthemba udla kahle ne.
Awudla kahle ngani?
Hayi phela. Ubeshanga phela umuhle wena ubheke nje. Awu, nama ngasikhumela nje, ungaqonda.
Hayi asazi, singabona khona.
Ongitsheleke Simangele. Uthemba ngiyajola impela naye.
Impela sesithithi isikhathi.
Yako naye, ifanele. Uneminyaka emingaki ke mntana?
Ngina 18 years.
Yena uthemba unemnga.
Wena ne 20.
Oh, kushuthi nifunda nonke esikoleni.
Yebo sifunda sonke.
Ngela umjele njengoba ujola noThemba nje senesikhathe sithi na Jola no lo puthi lo nganibona nihamba nalo uhamba nge-BM ubani kambe igama lakhe
loyo uSimelane loyo ngimbiza uplus me
hawu kodwa manje ngoba ngambona ukuthi ukhulile njengalawo usemdala seqinile indaba kodwa
hayi ukuthi phela uyazi nawe ukuthi nabantwana bangaka siyazibona ungajola ukuthi
Oh, senior, I want to thank you. Marim Kalaga Kulum. Max is a man, gentlemen.
I can't. The man fun and young nigga. Bella. Kuman, you know, Jump of the Bagun Zamba in South Africa, eight June. What is a humble man? And he's a connoisseur.
Oh, my job from school here about my limb, Jaganja.
I want nigga, you want to clip.
Okay, you want him done. Kufanele umuhle phela umuntu angayikhipha yonke imali yakhe uya khona ngakhona nokungitshontsha ngibuyise manje ngiyabona ngakunika ne 5 clip
awu i 5 clip
yebo ngakunika awu kuna ngakugaya
akulungile lesimama shuthi singahamba noma khona kusasa usezobona yena uSimela into wenza njani hayi
ngizokutshontsha ne kulungile ubuye Sunday sizoya formula 1 kulungile
hayi kulungile
okay asibeke isikhathi sibona nango 3 la e red line ntambama yes Mama now has a chance to change and just go back. Lungile, yes.
Hey,
Lungile, ngiyabonga. Yeah, I'm going to put it up.
njalo.